Gospel Cross. nenda nenda zingwewe Yesu Yeme nitanyi mema zingwewe Yesu Chamakanda wanyi zingwewe Yesu Wewe lwanyi
Gospel Cross